Hello, ngusisindileka intombazane yaseAuckland edutywa abemdescriber abantu bayabasebenzisa amagama amathathu athi brave, honest and beautiful. Intombazane ekhulela eGqeberha ayazi inkomo, ayazi haku, ayazi gusha, ayazi nkukhu, ayazi marhanisi, ayazi madada, ayazi nix le ntombazane. Iye yanikwa isabhokhwe ukuba ikhaphele iinkomo emadlelweni. Esibone zonke izinto besiqala nqa ukubona intombazana ihamba endleleni, imane inqasha isabhokhwe ke apha endleleni, ayazi noma izikhaphele izithini ezinkomo, ibihambe idlala ixwaye nebhag, inxibe nelokho. Kutsho sathi ziphi igumboots, wathi asoze anxibe igumboots yena. Utata kaNdileka uvery protective towards umntana wakhe. Kangoba uye wathi indoda efuna ukumlobola uNdileka kuzawufuneka ize nentywenga yemali. Qoqoqo uNdileka xa sekhaphela iinkomo uyakhatshwa ngutata kamjonge, amjonge ngomabonakude. Imali kulondileka ininzi kakhulu, besiqala ubona thina izinja zine-room yazo. Kuye kwakulondileka apha eAuckland kweli phondo leMpuma Kapa kwindawo yaseDutywa. Izinja neekati zakulondileka zine-room yazo, zinee-specs zazo, zineetawul eziyithwalayo, kubakho neetyukhamba ezibekwe emehlweni, zisiwa kwisipanto ntoni, itreatment ntozi, yonke into, kubekho namagqabi aleserhotes. Siye sambuza Ndileka imali le ingaka niyithatha phi, wathi kubalulekile izilwanyana zonke zithandwe kangoba iinkukhu zakhona zenziwa iinzipho, zifakwe ii-Q-tex ezifuna ufakela iinzipho zifakele iinzipho. Yi-120 ke ikyiphu nganye. Uyawucinga iikyiphu zakuloo Ndileka zingaphi? Inoba zile ku-140 kwiindaba ze-CNBC kutshanel 841. Elam igama ndingunofrance endele kwatata uStylisa Mahashe ndilapha eAuckland edutywa kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizoku understand uba usuke khayela njani uNdileka kutheni wonke umntu olapha erich nje.
Okay, hey, what's this? Isn't just for soon.